ubwicanyi bwakozwe muri 2014 bukoregwa ababikira b'abataliyano batatu bari basanzwe barabaye mu Burundi bongera bafasha bakabikiwe muri paruwasi ya Kamenge. Ni ubwicanyi bwakozwe na leta, ni ubwicanyi buteye isoni, ni ubwicanyi bwerekanye ingene umugambwe CNDD-FDD n'abawugize harimwo abantu bafise agatima k'ubunyamaswa, kuko ubwo bwicanyi ingene bwakozwe n'ibintu bimaramaje, n'abatamakazi bari bafise imyaka irenga 80 abandi bayegereje, bisigura yuko bari abantu bageze mu zabukuru, bageze kubungabungwa, kubasha imitwe, kubakorera ibyo babakoreye, ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu by'agahinda, ni ibintu bigoye n'ingero umuntu yabivuga. Icya kabiri, ubutungane bw'u Burundi ntacyo bwashoboye gukora kuri iyo dosiye, nk'uko ataco bwigeze bushobora gukora ku madosiye yandi ahambaye yari yarabayeho gushika 2014, aho ubwicanyi ndengerabutungane cyangwa ubwicanyi bukozwe n'abari mu nzego za leta bwagiye burahitana abarundi batari bake, maze ubutungane buboherwa amaboko umugongo ntibwigera bwica ubukozi. Two kwibutsa aba FNL icyo gihe bari barongowe na Gato Rwasa muri 2007 batawe muri Ruvubu, turibuka muri 2006 ingene wahoze ari cegasha umukuru w'igihugu Alphonse Marie Kadege cyo kimwe n'uwari umukuru w'igihugu n'abandi bakoranye mu nzego zitandukanye bakubiswe bagashaya bagahohoterwa ku buryo budasanzwe. Turazi ingene Ernest Manirumva yagandaguwe n'ibihangange by'umutegetsi bwa Nkurunziza, turazi ingene aba MSD batotejwe, ibya Gatumba, ibya France Afisha, turibuka ingene umu MSD Leandre Bukuru yaciwe umutwe i Gitega, n'ibindi n'ibindi, tutibagiye abagiye barafungirwa ubusa. Ibyo byose rero byakozwe ubutungane burorera, ubutungane ntibwigeze bushobora gutunganiriza imiryango yabuze ababo. Kuri dosiye yabo babikira batatu, icya mbere cyadutangaje ni uko icyo gihe igipolisi cy'u Burundi cyinamuye gifata uwitwa Christian Butoyi, yari umujene bivugwa ko yari afise indwara zo mu mutwe, bavuga ngo yemeye icyaha, ariko mu gihe banamufata ntiyarazi ibyo afatiwe, kumbura ntiyarazi n'ibyo arimwo, kuko umuntu aba agwaye muri ubwo buryo birumvikana yuko ashobora kwemera cyangwa agahakana atazi n'ibyo ariko aragira. Kubona igipolisi rero icyo gihe cyari cyamufashe, twatangiye kubibona yuko ari kugomba guhuvya amatohoza, ari kugomba gukingira ikibaba inkozi z'ikibi abicanyi bari bakoze ubwo bubisha.
Umunyamategeko Bigirimana Janvier akavuga ko atako umumenyesha makuru Bobo Rugurika yari yakize kugira ngo ukuri kuje ahagaragara, ariko kaba akamizwe n'ingoma n'ubunyene. Tumukurikire.
Ikindi nacyo ni uko icyo gihe iradio Europea ibicishije ku munyamakuru yarayirongoye Bob Rugurika, barakoze amatohoza ahambaye cyane, aho berekanye cyane cyane abantu bakekwa kuba bakoze iryo shano, ariko ntibashoboye, ubutungane ntibwashoboye ngo buheze bukora amatohoza abereye hisuzwa amateka ngo abo bantu bafatwe. Uwakoreshejwe muri ubwo bwicanyi yitwa Juvent Nduwimana yavuye mu nyuma arungikwa mu gihugu cya Somalia, bamungika mu ngabo z'u Burundi kandi yari mbonerakure. Uwo yaravuye aragarukanwa, ariko ugufungwa kwiwe ntivyari bikwiye, kanatsinda igituma byerekana ko habaye umwe amahinyu menshi, nuko amakuru adushikira uno munsi uwo yagirizwa kuba yatumwe guca imitwe ababikira, ubu nawe bashobora kuba baramukuye mu ibohero rikuru rya Mpimba, bakaba baramaze kumugandagura ko umuryango we ugeze uno munsi ntuzi yabi. Bisigura yuko rero ubutungane inzira zose zari gutuma butanga umuco, butanga ukuri ku byabaye, bufata bicanyi ngo bate muri yompi hakurikizwa amategeko bahanwe yusunzwa amategeko ibyo ntivyigeze bikogwa kandi kira noneho nivyakurikiye 2015 gushika no munsi byerekanye yuko ubutegetsi bwa Saint David de bwagize ingendo y'ukwica nk'ikikoresho cyo gutwara kandi byarerekanye yuko ubwo butegetsi budakeneye kubutungane bushobora kubutungane bwigenga bushobora gusoma amategeko maze ngo bushobore gukingira abarundi nk'uko amategeko abivuga cyane cyane mu ngingo ya 66 y'ibwirizwa shingiro ivuga yuko ubutungane butegetswe gukingira uburenganzira bw'abarundi n'abatuye ku butaka bw'u Burundi. Rero mu majambo make kugeza uno munsi nta butungane bwigeze bushobora gukora akazi kabwo, nta kintu na kimwe kigeze gikorwa kugira ngo hamenyekane abakoze ubwicanyi muri iyo dosiye y'ababikira batatu baciwe imitwe. Nta kintu na kimwe twibaza cyimirije gukorwa n'ubutegetsi bwa CNDD kujya atawiruka yikoreye urusyo ni nk'uko bigoye kwimena igihute. Nta muntu yihana, abategetsi ba CNDD nibo bakoze iryo shano. Nta butungane twiteze mu gihugu ubutegetsi buzuba bukibuminwe yabo bicanye. Twebwe rico dusaba nuko abategetsi bahari uno munsi bo kwikubita gashi bagahagarika gusesa amaraso y'abarundi, tugasaba ko n'ubutungane boza buri kubita gashi ku bintu bimwe bimwe bigaragara bakajya umutima amenyo kumbure ntivyoroshe nivyo turabizi ariko baze baragira barashyiramo ingufu kuko icuya abanyagihugu b'abarundi no munsi birirwa barabira kugira ngo waba camanza babeho babesheho n'imiryango yabo atakintu na kimwe bamaze atakintu na kimwe bariko baramarira abarundi byerekana yuko abarundi hariho umunsi bazobishuza. Nivyo ntawo uvuga ngo abacamanza ni bose bakora nabi, ariko harimwo igice c'abacamanza n'umunsi bamaze kwemera kuba ibikoresho by'umugambi uri ku butegetsi. Tukabasaba ko nabo nyine bakwikubita gashi nubwo tuzi bitorosha ko bitewe bitebuke ayo maraso y'abarundi yasesetse, ayo maraso y'abanyamahanga yasesetse akasesekera mu Burundi. Hari umunsi bamwe n'abandi bazobibazwa.
Bigirimana Janvier akabarongo yishyirahamwe Tournons la Page. Nayo bamwe mu banyamigambwe bakabona ko ibyabaye byose biri ku gatwe ka leta. Emmanuel Ndereyimana umuvugizi w'urunani rw'abanyepolitike n'imigambwe yishinze guhabuza amasezerano y'Arusha avuga ko abo babikira bagandaguwe n'urwego rw'iperereza naho leta yaciye iguma ibihishahisha mu kuvyagiriza umwe mu bafise ikibazo cyo mu mutwe. Tumukurikire.
Yakindwira heze ababikira batatu bo kuri paruwasi mu Kamenge bagandaguwe kuri Eglise Katolika. Hari uwitwa Lucia, akaba undi mukecuru yitwa Olga na Bernadette. Bari batatu bakuze cyane, bari bafite imyaka yaba ba 75 arenga. Baragandaguwe ndi bunyamaswa nitwo bisubiramo amasanamu mwara yabonye. Haraheze imyaka indwi sivuba, ariko abarundi n'amakungu mwarabikurikiranye ingene abo bazungukazi b'abataliyano babazwe babagwa n'abakozi b'iperereza. Abakozi b'iperereza nibo babikoze, kuko mu nyuma naho bashatse kubihishahisha ngo byakoze umuntu w'umusazi. Murazi iyo bakoze icyo bita crime d'etat, baba bariko bararondera umuntu babitako umuntu kandi atanaho bahuriye n'ivyo bintu. Ariko nta utabizi neza amatohoza yagiye arakogwa cyane cyane murazi ko twa dufise radio ikora amatohoza cyane RPA radio n'umumenyesha makuru wayo journaliste d'investigation Bob Rugurika. Barashoboye gushika ku bintu bitari bike, bararonka n'abantu bagiye muri ubwo bwicanyi baravyemanga ingene babikoze. Bamwe bamwe nk'uwitwa Juvent turamwibuka, ico gihe baciye bamuha agashimwe ko kuja muri Somalia ariko mu nyuma bitanguye kugira amaruru baravuna bati uyu muntu azoba aba mu kimwe bitate monjena icabona gishobora kwagiriza ibyabaye akerekana neza ingene yatumwe n'abari ku butegetsi cyane cyane ico gihe yari inkuru nziza nk'umukuru w'igihugu Adolphe Nshimirimana yatwara iperereza Gervain Ndirakobuca batazira ndakugarika Bunyoni Guillaume bose bareye abantu ibyo bintu bidashobora kuba batabicikanda bari babizi umva rero uwo yafashwe Juvan yaravyiganye hari umwe n'undi yitwa Mwarabu cyo gihe nimba nkifise bonne mémoire ndavyibuka harimo bihagarariwe n'abitwa ba Kazungu nibo bari basipervisa iyo operation muribuka ko ico gihe abapolisi bari benshi hagiye ababikira biciwe kuko n'ubwira gatatu yishwe abapolisi ariho bari bisigura ko leta ico gikogwa yakigiyemo gushika irakirangura irakirangiza
ndere imana kandi aha akibutsa abarundi icatumye izo nzira karekane zigandagugwa
abantu baravuga bati nukubera ubabikira bari bafise ibitaro muri Kongo ujabutse Rusizi ibyo bitaro yari byashobora kuba kenshi bivura abakomeretse bo mu mbonera kure n'iperereza baje muri Kongo murabizi niyo bagiye kugirira imyere imyimenyerezo kwiga bya Kiriba ondese mwazi ko bavyigira ahitwa Kiriba ibyo rero abakomeretse baca baje kwivuza muri ibyo bitaro byabo babikira byari muri Kongo kandi bakaba bari bafise na home yabo bakukira irya paruwasi yo mu Kamenge ubwo rero byinshi aho batanguye kugira ama operation ondes kiriba ondes bica abantu muribuka ba MSD bahatikiriye muribuka abantu benshi bishwe hirya nino mu gihugu igitega imuramvya bugarama kabezi bujumbura meri hariya muri za gitega abantu benshi barishwe bishwa n'abantu bagiye kugira iyo myimenyerezo kwiga kwica atakinyabigishwa n'intera hamwe zari muri Kongo ivyo byose rero bararavye bati abaja kwivurizayo ababikira bari bafise amafishe barabona ibyo bakorazi iyo umuntu agiye kwivuza ibyo bazwa n'abaganga hari amafishe abikwa biba ari ibintu rero umwanya wari wose abakeneye ubutungane bashobora kugenda kuraba bakabibona kwari kugira rero bazimanganye ibyo abo babikira bafise babana bazimanganye bonye no kwabo ntihazogira umuntu ashobora kugira ico bita témoignage mu gihe hoba ubutungane naho rero iyo rero twumva uyu atwara igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ngo agiye kunagura ubutungane mwibuke ko igihe ibyo bintu byaba yari mu general nta mu general numwe yovuga ko icyo ki ibyo bintu atafise cyabiziko mwumva rero ama crime d'etat nkayo baragerageza guhishahisha kugira ngo uzoba afise cyabiziko wese azotinda nawe azimanganywe kuko Juvan akuwe muri Somalia aje yarafasha arafungwa ariko baramufashe nawe baja kumwica abo bose mwumva bakazungu Mwarabu ntawuzi yo yanyikiye hariho nabandi tutazi twahora twumva abo bose hazogera igihe bafatwa bakicwa nk'ubu iyi dosiye murabona mwe abamenyesha makuru ko mutanguye kuyivyura hazogera igihe mutangure kumva abandi bari basanzwe bafise ico babizi ko bari hagiye Bujumbura bafatwe bicwe hajya bakazungu bose hajya bari kumangetengete kuko ibyo bakoreshejwe ni byinshi byo kwicwa byo kwica hajya nabo impembo barayizi ikibarindiriye bazobacisha ku buhomba
uyu munye politike akavuga ko ibyo kunagura ubutungane bidashoboka mu gihe yirengagiza ukuri asanzwazi akanavuga ko biteye isoni kubona umukuru w'igihugu avuga ko ari umukristo kandi akagandagura abo basangiye idini n'ubunyene tumukurikire
ntaye Evariste Ndayishimiye mu byo avuga byo gusanasana ubutungane nta kintu ashobora gusanasana kijanye n'ubwo bwicanyi azi neza bwakoze nabo bacuditse nabo naho bamwe nka nkuru nziza na Adolphe bamaze kuva gusezera iyisi afisi cyabiziko ikibabaje nuko yitwa ngo n'umukristo umukatolika bakaba barishe abakatolika bafisi ico bafashije abanyagihugu bo mu Kamenge no mu Burundi muri rusangi basko bakorana n'uwitwa Buyengero murazi Buyengero ibintu yakoze yafashije nabo nyene basende David de bakiri mu ishamba nti byari bike ariko impembo murayibona yarunse ahubwo yabuwundi ari kuvuga ati ko ndo mu Katolika nkaba ubwicanyi bwarabaye buhitana abantu bo muri mu muryango nemera wa Katolika reka ndabafashe kurondera ubutungane ariko ubwo butungane ntabwo muzopfa ntabwo abarundi bazopfa babonye ku ntwaro ya CNDD-FDD kiretse zihinduye imirisho aho hose banana bakora ibishoboka byose mu kuzingama iki gisirikare mu kuzingama ku butungane mu kuzingama ku wese yo bahagurukiye ngo baje imbere y'ubutungane no kubera amadosiye nkayo ashobora kuvyuka intahe ikaba kumita mu gahanga ariko barihenda bitewe bitebuke burira ntibushika ku mpeshi hazogera igihe ubwo butegetsi bwabo buhera abazuwa bakiriho bazorengutswa nayo kwitega ngo hari ubutungane buzo buriko burasanwa n'uyu atwara igihugu ubu murabona ko yamaze gufata ingendo yo kwereka abantu ha gukora ibyo ajejwe aja mu bintu byo kuvuga ngo ariko ararira mu banyagihugu co kimwe nabo numva nta kintu na kimwe dushobora kumwitega ko kubijanye n'ubutungane bw'aba babikira abarundi ntiyagira umuntu arota ahagaze ngo intwaro ya CNDD-FDD izogira icikoze kuri dosiye y'aba babikira batatu aribo Olga, Lucia na Bernadetta ubwo butungane ntibuzopfa bubaye abantu nibareke rero kurota bahagaze igishoboka nuko intwaro zohinduka hanyuma arabarundi barenganijwe arabarundi bici wababo ari abo bataliano leta yabo imiryango yabo igashaka kumenya ukuri ubwo abo baracitse ku icumu mubazi ibyugo rupfu rwabo bikira batatu niho bazoshobora kuza bakagira ico biganiye ubutungane buzoba buhari ico gihe butari mu kwaha kwa leta maze intahiga kubita mu gahanga abazoba baratunganije ubwicanyi bwabo babikira tukamenya noneho n'impamvu nyamukuru zatumye koko bicwa ariko impamvu nyamukuru mu bagisigaye ni muri abo ba general ndakugarika bunyoni n'abandi bo bakihari nibo bashobora kumenya by'ukuri icatumye bicisha abo babikira nayo abo bagiye kubikora bagakora amaraso nabo twita aba executor abashira mu ngiro ingingo zafunditswe zafundikiwe ku rwego rwo hejuru nta butungane rero rwabo babikira batatu tushobora kubona ku ntwaro ya CNDD-FDD ni tureke kurota duhagaze
Emmanuel Ndereimana numuvugizi w'umugambwe Pedezira mibanga akavugana n'urunani Stephore Aruja kuri inkuru nyene inararibonye mu bya politique Karoli Mukasi we abona ko abakoze iryo bara aribo baramutswa igihugu akabona ko iyo ntwaro ikwiye kuranduranwa n'imizi aha agatangazwa no kubona atamutegetsi n'umwe yigeze arugoborora mu gihe bose bazi ukuri kurikira Mukasi Karoli
mbarya barikira rero bishwe n'inzego za leta y'umugambwe uri ku butegetsi witwa Sende nta mushikiranganji yatanze imihoho yaba w'intwaro yo hagati yaba uwo butungane procureur general yagumye mu kibanza umukuru wa polisi n'umukuru w'abajandarme n'abakuru ba administration bose bagumye mu kibanza ni ukuvuga icyo cyaha kiri mu bindi byaha by'ubugome iyo ntwaro yagiritswe CNDD yazanywe irakara nka ka CNDD ni rasisme terorisme ihonyabwoko bikaza birondera abatutsi ngo nibo bageramiwe ico bita demokrasi mu Burundi nkubu ivyo ni ivyo ntibantunganya yanditse muri raporo yitwa kwa shikirije Nyerere kugaranya zo mu Burundi avuga igituma bashinze CNDD iyo raporo yanditse ari muri ambasade y'ibihugu vyunze ubumwe vya Amerika i Bujumbura mu Burundi hariho rero abantu bagendera kuri ico kinyoma bagendera kuri iyo propaganda bakavuga ko uwo ari umugambwe usanzwe uri mu bapolitisi normo bakwiye kurongora igihugu njyewe rero sinoje mu byo guhazuka ngo ubutungane buriko buranaguka abaseho mpagaze kuko ntibishoboka kuri iyo niyo ntwaro amasezerano y'i Lusaka avuga ko bene iyo mihari FDD iravugwamwo nomema n'iyindi mihari yose basangiye ideolozi ni ukuvuga ibyiyumviro n'inyigisho ubugome tegerezwa gufutwa muri ako karere aho rero jewe niho mpagaze niho hari kazoza k'igihugu c'u Burundi ubutungane buzoboneraho ibi rero sinkuramo ngo ni ubutungane ibyo bazakubwira ko bariko banagura duane bariko banagura administration mbe ni kuki tutohera kunagura presidansi y'igihugu tuyikuremwo CNDD haje mu Burundi tuyikuremwo bujya kuba warabaye mu generale muri CNDD hari ikibazo batigera babaza bakubaza ati wabaye generale bigenze gute nishe banga kugira ngo bagushime ubutwari uko wo butorongora CNDD gushikaho bakubwira umukuru w'igihugu cyamo umukuru w'igihugu cy'u Burundi umukuru w'igihugu cya CNDD ubutungane rero buzoboneraho igihugu cy'u Burundi cikuye CNDD FDD
mu kazi Karori n'umunyepolitike yahunze igihugu.